sa edom kuma wo mo so no enom de so bo ba ban se wa ye enhyehye bi enhyehye na wo ye edia fa ensuom nam dwumadie eho no enkoyie ansha enne July busumi ne da edin kan a tese mpanyifo de enhyehye mapa egu akwan so efa eposu dwumadie hu se obi entimi nko enkoyie nam bio yatum no ede ohaw ebeba
abeje ko ehwe nuane ne ekuya yensem so omrahye bedwam no minority ranking member eyo numunyamfo Eric Opoku no no oti gina ya no wokasa no wo kyerese Ghana mampani na na adodan ko akufu adone na aban a omoti su aso omu disika tuetue bi e de hyehyehye afare dwumafo no adwumayefo no kwon a ne nyina no mugidi se enkonko boa e ma 2021 close season no enkonko wie paye kra esansa akande bi a wo mo epese sankrofo no enko mo eto a esefatam se omo to no aso omo atoboa ni mudendende dodo wa brandy simpension no na sasika no nu sampempenhwo no a ne nyina no gidi se ewo so wom ehwe ho nsenkaye anya sa daache daache afare dwuma no ebeji egu
enu ti ne ye ka se se be ye a crosses ni be ye kama kama na obi a entimi nko nko ye adwuma boni bia na so bi mpoko ye a ochi na wanya nyina so e di atwe na so no enka bosu mienu na wo topu ni mu de e ho lances no hwe no anye won sika ama won lances e wom nko ye adwuma na wo ma won lances na wo ji won sika de a ɛne ye wuntimi nsisi won sɛ ma wɔ mon kɔyɛ adwuma no de ɛtɔso bio ɛmra yɛ de hwɛ fish ho nsɛnsɛm ɛne resources na ɛwɔ no ho no samrɛ yi ɛka no kama kama wɔ session 100 sɛ sɛ bɛyɛ a wɔn de wɔn verses no kɔpɔ no so a yɛbɛhunu ho nsɛm nti aban fa adwumayɛfoɔ a yɛ from public servants aban tua wɔn ka na wɔn kɔtena vessel no biara so kɔpɔ so a wɔn tena so na adwuma ɛyɛ no wɔtumi ahu sɛ ɔmo yɛ adwuma bɔne sɛe yɛgyapadeɛ no anaasɛ ɔmo nsɛe no a ɔma bɛbɔ yɛ amanneɛ saa nnipa a ɛdoɔm kɔtena so no aba wei bɛdi akonnwa no ɔno ara kɔfa nkurɔfoɔ bi akɔyɛ saa adwuma no wɔma ɔfa wɔ m no ɛnyɛ aban na atua ɔm ka na mmom nkurɔfoɔ na kɔpo so noa no vessel owners no industry no ɛna aban no ne gita Ghana Industrial Tourist Association no I account abo nti account your friend Gita and Mofat account ye ni bank account na ye dey ewo nti busum bia no na industry for na ekopo so no wo ma twetwe sika koto sa account ni na ministry na koyi na wo de twa sa amrante ni maba na ka se mon ko tena won chen na mon hwa wo ma dwanso mu ye ni ya wo na wo ko hwa na dwanso ye ni wo na twa ka so be da no hwa ni ye afei de higher plan says ankra na ya form no abanfo bi adwuma bosun bi aso a yetene to kakra straight na sabe onyina wonya bibi kakra ide ede didi sankra ya form bi sin confie na ni no si di kra ye ntua bi nyede e ma obi a